Nā, kua tai atu te kapo ōpango ki te whanganui ātara mō tā rātou whakamātautau ki ngā Springboks. Hei tā te kai ako Steve Hansen, ka ua ua tēnei tākaro, ka mutu ko te tīma katoa, ka kawe I te whakapono ki te whakataetai ipu o te ao. Hei tā Irena Smith, kua hono ngā kai tākaro whatu moana ki te kapo ōpango, ki te whakamaitai ake I a rātou mō tēnei pakanga nui.
He wiki anō, he tinana pakari anō mā te kapa ōpango.
We know it's going to be very intense with the with the South Africans in town, it always is, and that's added a bit of spice to it.
Nā te hokinga mai o ngā tua whatū moana, kei ngā kaiako ōpango ngā tino kai tākoro o te motu, mo te tukinga nui ki ngā Springboks.
We know we've got a few more steps to go before we're really where we want to be, so, but we've got a group that's working really hard to be aligned as one, and By all signs today, have done a pretty good job of it.
Kore ko Ioane anō tētahi ka hoki ki wanga I te kapa, engari I te hiakai o Sevu Rees, he whakataetae mōna I te turanga paihau.
Rico's a quality player. He's been outstanding for us. I thought he did really well in Super Rugby. I thought he probably tailed off a little bit at the end, to be fair. And we've given him a chance to have a really good break and he's jumping out of his skin. You know, he's pretty disappointed not to play last week, and that's what you'd expect. But for him, it's been really a matter of just giving him a window of time to get really, really sharp, to get his speed where we want his speed to be. And look, he's in an outstanding spot at the moment. So, but in terms of competition, I think everyone's feeling that.
I hinga ngā ōpango ki a Āwherika ki te Tonga I te whanganui ātara nei I te rātou. E ai ki a Steve Hansen, e hara I te mea ko te utu te whai, engari he whakamātautau kē I ngā pukenga a tēnā kai tākaro, a tēnā kai tākaro, e rua marama I mua I te ipo te ao.
Obviously not everybody in our group that's here now will go to the World Cup, but you know, he may get injuries and some of those guys may be required to come, so it's important that the World Cup isn't their first experience.
Hei te taite ki te ai he pēhia te anga whakamua I te whakaingoatanga o te Aroa Kapa. Irena Smith, te karere.